Welcome, it's Hanifa YouTube channel here. President Chakwera, akumamusiyira Dziko Saulos Chilima. Mdziko muno, mtsogoleri wa Dziko akachoka kupita mayiko akunja, maganizo awanthu, amakhala akuti, wachwiri wake ndi yemwe wasiyiridwa, kuti aziyendetsa ntchito zonse za Dziko. Kumapeto kwa mwezi wa June, mtsogoleri wa Dziko lino, Lazarus Chakwera, analengeza kuti wasiya kupereka mtchito wachwiri wawo Saulos Chilima. Kamba kakuti anatchulidwa mu ripoti la nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB lomwe limanena kuti iwowa akukhuzidwa ndi katangale wanano mdziko muno. Kuchoka apo Chakwera akalasa akuwatumanso Saulos Chilima kuti azikawayimira mmikumano yosiyanasiyana ndi misonkhano ina yakunja ngati mmene amachitira mbuyomo. Koma mmene zikhalira zikuchitikira pakatipa zikhazi kudabwisa kwambiri kwa anthu kuti komadi anasiyadi kuwapasa mtchito pa maulendo onse omwe Lazarus Chakwera akhala kupita kunja kwa dziko lino monga ku dziko la Kenya koma ndi nawo pamwambo wolumbirisa a William Ruto ngati msogoleri watsopano ku msonkhano wa United Nations ku USA ku msonkhano wa bungwe la SADC dziko la Democratic Republic of Congo DRC ku msonkhano wa zinyengo wa COP25 womwe unachitikira ku Sharm el Sheikh mdziko la Egypt ndipo sichidwapa pomwe anapita mdziko la USA ku msonkhano wa dzikolo ndi mayiko wa muno a mu Africa Saulos Chilima akhala kuwaperekeza a President Chakwera kukakwera ndege ndi kusazikana mwabwinobwino zomwe maganizo awanthu akuti ukuku ndiye kuti akuwasiyira dzikoli kukhala m'manja mwawo zomwe zichitika posachidwapa ndi zomwe zipangisaso anthu kuti ayambe kuyankhula ndi kumafunsa mafunso kunena kuti kodi zikukhala bwanji popeza a President Chakwera atakwera ndege Saulos Chilima anatsala ndipo iwowa analamula asilikali ankhondo omwe apelekeza msogoleriyu pa dzikolo kunena kuti asiye pelete ndi kuyamba kubwerera ku nyumba kwawo ija mchingerezi amatchula kuti dismissing guard of honor ulendo omwe unachitika m'banda kucha wala mulungu pa 11 December mchaka cha 2022 unapangisa anthu wakuyankhula kudzera m'masamba a mchezo kunena kuti Chakwera akuperekabe mtchito ku wachwiri wawo ngakhale iwowa anayankhula ku mtundu wa Malawi kunena kuti asiye kupereka mbuyomo inde apa ndiye kuti Chilima anasiyiridwa dziko lino popeza analamula asilikali ankhondowa kusiya kuyima mwapitirire pa dzikolo anthuwa akumati Saulos Chilima si munthu woyenera kulamula asilikaliwo kutero popeza mphamvu zawo zotere analandidwa ndi a President Chakwera komatu mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo mdziko muno a atoni jeno tabu chakaka nyilenda anayankhulapo pa nkhaniyi ponena kuti kulamula asilikali kuti asiye kuyima pelete sikukutandauza kuti apasidwa mtchito ndi msogoleri wa dziko lino kapena kuti awasiyira dziko lino ayi iwowa anati a President Chakwera ndi omwe akulamulira dziko lino ngakhale ali kunja ndipo kusiyira kapena kupereka mtchito kwa munthu wina kumayenera kuchitike kudzera mukulemba kalata zomwe sizinachitike pamene amachoka mdziko muno kupita mdziko la Amerika achakaka nyilenda anakumbusaso anthu mdziko muno kunena kuti atsaiwire kuti mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anasiya kuwapasa mtchito Saulos Chilima ndipo izizi zikadali momwemo iwo anapitilira kunena kuti anthu amayesa ngati mmene mtsogoleri wa dziko lino wachoka ndi kupita mayiko akunja ndiye kuti wasiyira wina ulamuliro wa dziko lino ayi ndithu sizimakhala choncho section 89 gao 6 ya malamulo oyendetsera dziko lino omwe amadziwikaso ndi dzina lakuti constitution amanena kuti mphamvu ndi ntchito zina zomwe mtsogoleri wa dziko amayenera kugwira zimatha kugwiridwa ndi munthu wina monga nduna ya boma kapena munthu wina chabe wogwira mtchito m'boma kumachita kuti munthuyo waudzidwa kudzera mukulembedwa kalata. Poyankhulapo, mkulu wabungwe la Malawi Law Society, MLS, a Patrick Mpaka anati, palibe vuto, anthu kumaganiza kuti, Saulos Chilima ndi omwe asiyiridwa ntchito zonse za mtsogoleri wa dziko lino. Popeza ngakhale akuganizidwa nkhani zakatangale, palibe bwalo la milandu lomwe lawagamula iwowa kuti ndi wolakwa. Kutero, palibe vuto lililonse, anthu kumaganiza motero, popeza iwowa ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino. A Humphreys Mvula ndi a Ernest Tindwa, omwe ndi ena mwa anthu omwe amayankhulapo pa nkhani za ndale mdziko muno. Anagwirizana ponena kuti palibe vuto lililonse ndi zomwe achilima anapanga pa dzikolo poperekeza a President Chakwera ndi kulamula asilikali ankhondo a dziko lino kusiya perete. Iwowa anayankhula izi mponenanso kuti a Saulos Chilima ngakhale akuganiziridwa pa milandu ina, iwowa ndi osalakwa mpaka bwalo la milandu litawagamula kutero. Koma athindo anati popeza achakwera anayankhula kuti asiye kuwapasa mtchito a Saulos Chilima, anthu azidabwabe poti zomwe zikuchitikazi kwa anthuwa zimasonyeza kuti asiyira dziko lino amene waperekezayo. Achakwera analengeza kuti asiye kuwapasa mtchito wachiwiri wawo a Saulos Chilima, kamba kakuti anatchulidwa mu ripoti la nthambi ya SCB kunena kuti ali mgulu la anthu okwana 53 ogwira mtchito mboma omwe akukhuzidwa ndi katangale wa Azuni Star pa 25 November mchaka cha 2022. Nthambi ya SCB inawamanga a Saulos Chilima ndipo inawasegulira milandu yokwana isanu ndi umodzi, kamba kuwaganizira kuti iwowa analandira ndalama zokwana $280,000 yomwe ndi pafupifupi 290 million kwacha panopa kuchoka kwa Asata, ndicho ulinga chakuti awathandize kuti kampani zawo zipeze makontract osiyanasiyana mboma la dziko lino.
Thank you.